abantu nitunga mugabo bakubera itunga iyo wabyifashemwo twerekanye yuko no gushika mu 2020 abarundi zizoguma tugwirirana mugabo nitwafata inzira yuko iryo gwirirana litatubera intambamye iyo wafashe imigambi yo kubigisha kuko umaze kwiga aramenye ngene yibeshaho naguma kubereye umuzigo ubuvuwe neza nta kubera umuzigo acha aba umuntu aza kurima aza gukora ikiniki cyunguka kimuzanira ibimubeshaho abantu benshi rero baratubera itunga ryiza cyane tuvyifashe imwinge nabo bantu tubageza ku rugero rw'uko bitunga bagatunga nabandi twerekanye ibiharuro byiyo naho tuzoguma turi benshi tuzoshika ahantu twofata inzira yo kugenda tugabanya neza atari uko ubu umenga ntashaka ririmwo twofata inzira ritu mbere ye neza yo kugenda tugabanya hazoshikaho umuntu arimo mu myaka yo kwimbura ashobora kwimbura ashobora kugaburira babiri batatu nayo ubu umuntu yimbura nibyo bitamukwira abafise nabandi ategezwa kugaburira utwo yari kuba twikwija kacha tugabura kabiri gatatu mugabe igihe abuzo butunze bose bazobashobora kuzana nabo bakimbura mugashira hamwe muca musanga mushaka kugaburira nabarenze hamwe umuntu umwe aba ashobora kuyikwira akabashobora gukwiza nabandi babiri atari uko ubu udusanga utwo umuntu mwashaka ategezwa kutugaburira babiri agaca sanga rero aguma aba mworo aho kutera ate aje imbere abantu rero benshi barashobora kubitunga iyo nawe wabagize abantu bafise akamaro mu iterambere ry'igihugu hanyuma mugasenya mwese mwimbura mushira ku mugozi w'igihugu kigatera imbere.